Tubashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwiriwe gute? Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya metero 25, 31 na 41. Abari mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Hano muri studio ya 5 muri 10 na Diane ni nahazongiye kwashikiriza makuru no mugoroba. Ingingo nkuru ziyagize mu Burundi kuwa kabiri no kuwa gatatu w'inondwi abagabo babiri bari bapfunzwe by'agategekanyo mu ibohero rya Parke Makamba baritavye Imana.
Iyo umuntu yitavye Imana akiri umwera atabari bwacirwe urubanza byo kuri wabikoze uwo mucamanza cyangwa uwo muprocureur yamupfunze, dusaba ko ari we yoca ashumbusha umuryango kandi ko byoja mu mategeko.
Uyu ni Shimirimana Jean-Marie atwara ishirahamwe Ntabariza. Iryo shirahamwe riharanira agateka k'abapfunze n'imiryango yabo mu Burundi. Muraza kumva ivyinshi kuri no nkuru handi hato. Hakurya yo mu Burundi mu Rwanda naho bamwe mu batarashizwe ku rutonde rw'agategekanyo rw'abazohiganira amatora ya President wa Repubulika bavuga ko bashobora kwitwarira umurwi utunganya ayo matora. Kubera iki? Navyo nyene muravyumva. Muri Malawi, umugambwi wa Salos Chilima yahora ari vice president akaba aherutse guhitanwa n'insanganya y'indege usaba amatohoza yimbitse. Ibiharuro vy'abatayizabo mu 2023 vyariyongereye kandi cane ku rugero rutari bwa kabeho. RCR ibivuga itabariza impunzi muri rusangi. Donnie Deano makuru ni mukanya turanza kuhera rero mu y'umutekano wa Congo musangwe ikazi. Mukanya nenda bemere ko duhera ku makuru y'umutekano wa Repubulika Demokarasiya Kongo. Abantu barenga 40 baraye baguye mu gitero gikekwa ko cagabwe n'abarwanyi bitira idini rya Kiislamu ADF, abarwanyi bagwanya hanini ubutegetsi bwa Uganda. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Abategetsi bo mu gisagara ca Beni batangaje ko ico gitero cabaye ejo ku munsi wa gatatu mu gasagara gatoyi kitwa Maikengo muri teritwari ya Lubero. Umuvugizi w'igisirikare ca Kongo muri iyo ntara yemeje ayo makuru anavuga ko igisirikare gihava gisohora itangazo mu masaha ari imbere. Ico gitero gisa n'ikindi cabaye mu ntango z'indwi mu bisagara bitari bike vyo ntara nyene. Abategetsi batangaje ko ico gitero co mu ndwi iheze cahitanye abantu bashika 80 cakozwe n'imirwi yo muri iyo ntara y'Igomoi.
Frederic Nkundikije tuve ngaho muri Repubulika Demokarasiya Kongo duce tuja muri Malawi aho umugambwe wa Salos Chilima yahora ari vice president w'ico gihugu usaba amatohoza yimbitse ku mpanuka y'indege yamuhitanye ari kumwe n'abandi bantu 8 bari kumwe. Iyo ndege yaguye mu mpera ku munsi wa mbere mu mashamba y'inzitane ya Chikangawa. Edirwema arabandanye no nkuru.
Iryo shyaka rya United Transformation Movement UTM ryifatanije n'irya Perezida Lazarus Chakwera rya Malawi Congress Party MCP mu matora yo mu 2020. Steve Mikaya wo mu ishyaka UTM yagize ati, dukeneye kumenya ukuri ku cyabaye ku muyobozi wacu Saulos Chilima. Si ku nshuro ya mbere iyi ndege yarikoze urugendo ijya mu Zuzu mu bihe nk'ibyo yakoreyemo impanuka. Uyu akifuza ko leta itanga umuco ku bibazo bitandukanye birimo niba iyo ndege yaragize ikibazo cy'ibyuma byayo cyangwa niba yarashyiranywe na lisansi. Kuri uyu wa kane abayoboke ba UTM bagerageje kubuza Minisitiri w'Ingabo Harry Mukandawire n'uw'umutekano mu gihugu Kenneth Kale Ngoma kwitabira imihango yo guherekeza nyakwigendera Chilima. Ku cicaro cy'ishyaka mu murwa mukuru Lilongwe, Mikaya yashinje abaminisitiri uburangare. Chilima w'imyaka 51 azashyingurwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha aho avuka mu karere ka Nchewu. Amakuru yatangajwe bwa mbere yari yavuze ko iyo ndege yaguyemo abantu 10, nyuma byaje kumenyekana ko umwe mu bantu bagombaga kuba bari muri iyo ndege atakoze urwo rugendo.
Edi Gwema urakoze. Turacari ku mugabane wa Afrika. Imigambwe yo muri Afrika y'Epfo iriko iraraba ingene yotunganya leta y'ubumwe muri iki gihe kiringo ca nyuma co gutora umukuru w'igihugu cegereje. Neja aho bukera Frederic Nkundikije.
inyuma yo kurangiza igikorwa cyo kurahira amabanga yabo abashinga amateka ejo ku munsi wa gatanu bazoshikiriza icese leta y'ubumwe yateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi ANC. Bitekanijwe kandi ko abashinga amateka batora umukuru w'inama ishinga amateka mushasha hamwe n'icegera ciwe. Ivyo bica mu biganiro n'umwumvikano bigize iminsi biba hagati y'umugambwe uri ku butegetsi ANC n'itavuga rumwe nawo. Ibiganiro vyatanguye kuva aho ivyavuye matora bishikirijwe mu ndwi zibiri ziheze. Iyo migambwe iri mu biganiro ifise ikiringo ca nyuma c'umunsi kuwa kane co kurahiza abashinga amateka bashasha yongere itore umukuru w'igihugu mu kiringo c'imisi itarenga 14 kuva ivyavuye matora bitangajwe nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Umugambwe ANC waronse amajwi 40% mu matora yabayemo amahinyu ukurikirwa n'umugambwe Democratic Alliance waronse amajwi 21%. Ikibanza cya gatatu catwawe n'umugambwe mushasha umukonto we Sizwe waronse amajwi 15%.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ishami rya ONU gitaho impunzi ku isi RCR rivuga ko ibitigiri by'abantu bateshejwe izabo vyongereye ku rugero rutarabaho mu mwaka uheze. Edirwema aragarutse.
HCR ivuga ko ibyo hanini byatewe n'amakimbirane, gutotezwa, guhonyora uburenganzira bwa muntu, ihungabana ry'ikirere, ibindi bintu bibangamira umuntu. Muri raporo yayo HCR ivuga ko abantu miliyoni 117 bavanywe mu byabo ku isi mu mpera za 2023, mu gihe abandi miliyoni 68 bakuwe mu byabo n'imvururu ariko bakaguma mu bihugu byabo. Iyi raporo ya HCR igaragaza ko abandi miliyoni 31 bagizwe impunzi, hakaba n'abandi babarirwa muri za miliyoni bagishakisha ubuhunzi n'abatagira aho bita iwabo. Raporo yashizwe ahagaragara kuri uyu wa kane isanga umubare w'abimuwe ku gahato ukomeje kwiyongera muri uyu mwaka. HCR ishyira umubare wabo kuri 120,000,000 kugeza ubu. Avugana n'itangazamakuru i Geneve mu Busuwisi mbere y'uko iyi raporo isohoka, umuyobozi mukuru wa HCR Filippo Grandi yavuze ko ikibabaje ari uko uyu ubaye umwaka wa 12 wikurikiranya iyi mibare izamuka. Yagize ati amakimbirane aracyara umushoferi ukomeye cyane wo gukura abantu mu byabo. Grandi yagaragaje ko igihugu cya Sudani kiri mu bihugu biza ku isonga mu bifite abantu benshi bamaze gukurwa mu byabo. Mu mpera za 2023 abanyasudani miliyoni hafi 11 bavanywe mu byabo. Uyu mubare wikubye gatatu ugereranije na mbere y'uko intambara yubura muri icyo gihugu. Andi makimbirane n'imvururu byatumye umuvuduko w'abakuwe mu byabo ujya hejuru harimo ayo mu ntara ya Gaza, Myanmar na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Barakoze bagenzi bacu Frederic Nkundikije na Edi Rwema baduteguri bakabahije kudushikiriza amakuru y'irya nino ku isa yumuheje kumva na yandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya amakuru yacu duca tuyabandaniriza mu busho butandukanye bwo mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi abaharanira gateka k'abanyororo basaba bashimitse ko abanyagihugu bapfungiwe mu busho butandukanye bitabwaho kandi cyane. Ni nyuma y'impfu z'abagabo babiri bari bapfungiwe iby'agategekanyo mu gashoka parke ya Makamba. Uwa mbere hitabye Imana kuwa kabiri w'inondwi, wa kabiri nawe asandaba ejo kuwa gatatu. Thierry Ndayishimiye adusomera ino nkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye biciye ku bakunzi bayo mu Burundi.
Nkuko amasoko yacu abitumenyesha, umufungwa wa mbere yitabye Imana kuwa kabiri igenekerezo rya 11 z'uku kwa gatandatu. Yari yahagaritswe bivuye ku matati y'amatungo aho yabinyakazi zone bukeye komine Kibago i Makamba. Mu butumwa bwagiye buraherekanwa ku mbuga waniro za WhatsApp, igipolisi kivuga ko uwo mugabo yapfiriye mu gasho ka paraka ya Makamba kandi ko yahitanywe n'urwakarago. Bavuga kandi ko uwo mufungwa yaramaze kwezi muri ako gasho yaratezuriwe ariko uko yarakirindiriye uruhusha rwo gusohoka gasho bukeye mu gatondo kuri uyu wa gatatu ababyeyi b'uwundi mupfungwa yari yashikanywe muri ako gasho nyene kuwa imana egenekerezo rya cenda babikiwe ko umwana wabo yitabye imana uwo yari yafungishijwe n'umubyeyi wiwe nkuko we nyene abyiyemerera ababanyi biwe twasanze ku rugo rw'uwo muhisi kugatwenzika makamba baratwiganiye icatumye umubyeyi afata ingingo yo gupfungisha umwana wiwe
nakomba yuko agira amukora ku mugasho kugira ngo aruhuke yikosore umwana akakora imwiza n'umuntu urumva rero ngaho ataramwanga ngaho ngeso shime yarameze nabi ntiyarimwe ni kabiri kumva yuko yirukanze kuri nyina kandi nyina natigaza kumwirukanga
uko kudurumbanya umubyeyi wiwe rero byari bimuruhishije kandi yari akeneye kubiruhuka
urumva gushika aya mango bibi yaravuga ati reka nduhuke reka nduhuke numve n'akayaga ndamutwara mu gasho mugaho nduhuke
umubyeyi wa nyakwigendera aremeza ko umwana wiwe yari asanganywe indwara ariko ko baherukanye ku wa mbere mu gasho akomeye
akiragenda mu gasho kuwa muku hama ku wa mbere genda nyina wiwe ngendagenda kumuraba turavugana ku munsi wa mbere amagenda ataha ndamushiga ari mu gasho nyine yego twavuganye yaragwaye ibintu bya sima byagobokanye n'ibikagomba kukumunikura ariko aronse umuti cyaca bicuramo
uwo mubyeyi mbere yari karitegura ko yoja kumurekuza ariko mu gaturuturu kuyu wa gatatu yagiye yumva bamubikira ku mwana wiwe yitabye imana abagiye kumuraba bamusanze mu buruhukiro bw'abitabye imana kandi nubwo mu gipolisi bemeza ko yitabye imana mu bitaro ariko aravugwa nta fagitire y'imiti bamuhaye canke y'icumba bamujyamitsemwo umwe mu bamaze gufungirwa muri ako gasho ejo rya Amerika ryaramwegereye riramubaza ukigena ubuzima bw'abafungiwe muri iryo bohero bwifashe nawe yiganagira ati agasho kabi n'agasho ka komine na parike bya Makamba utagira uwo gukurikirana urapfa kukusanga abahafungiwe bafashwe nabi iyo bagwaye barabura uwo bakurikirana n'ayo mashirahamwe aranira agateka k'abapfunzwe hari igihe bataza aho bishika no gupfugapfa bamwe baragwara kubera ubwinshi bw'abafungwa usanga barenze urugero hari abahandurira indwara abazisanganywe nabo bakabura ikibajana kwa muganga ugasanga gasho kagenewe abantu nka 40 hari abarenga 150 ariko mu mpimba byopfuma kuko hoho barafungurirwa ariko naho nyene urahasanga karenganyo kubera hari bamwe usanga baronka ibifungurwa abandi ntibabironke canke ugasanga hari n'abakoresha ibikorwa biremereye bibavuna ku giture censhi bigatuma bagwara ariko ubuzima bwo mu gasho ni bubi cane mwishiramwe ntabariza riharanira gateka k'abafunzwe n'imiryango yabo nshimira Imana Jean Marie arirongoye arababazwa n'impfu nk'izo kuko agateka k'umunyororo kaba katubahirijwe umufungwa arafise uburenganzira bwo kuvugwa kandi atarasinzikara iyo asanganywe indwara zidakiraho arakurikiranwa kurusha mu gufungurirwa no mu kuvuzwa atararemba muri iryo shirahamwe bati ibyo gukurikirana amagara y'abapfunzwe mu Burundi ntibitunganije neza iyo amatohoza yemeje kugwa urupfu rwavuye kugwangara rw'abajejwe abanyororo barakurikiranwa bagahanwa ibyo bisaba ariko ko amategeko ahinduka
twebwe mu ishami nabaza tuvuga yuko amatohoza amategeko amwamwa jane n'ibyo butungane ko yohinduka na cane cane ko iyo umuntu yitavye imana akiri umwera atarabwacirwe urubanza ko byo kuri wabikoze uwo mucamanza cangwa uwo muprocureur yamupfunze dusaba ko ari we yo cashumbusha umuryango kandi ko yoja mu mategeko
ababyeyi nabo bafise abana b'ibigaba batera umudugararo ishirahamwe ntabareza risaba kwico kibazo co tunganirizwa mu muryango
umwana yohanurwa bayina senge bayina rume bavyarawe base wabo bakicara bakicarira uwo mwana kuko co twagira tubwira abarundi umunyororo n'ahantu habi sahantu hanura ahubwo hatera umutima w'ubukoko mbere umuntu akaza yarinze kurusha uko yarari
ishirahamwe ntabariza haribandanya risaba ababyeyi mu miryango ko bokwifashisha abanonosoye ibijanye n'inyifato bigaragaye ko naho umwana afise indwara yo mu mutwe bamujana kwa muganga bakamufasha ntibihute kumufungisha kuko bashobora gusanga bishe ico bokijije
Thierry Vandayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru twateguye duce kwa kunze bacu mu Burundi duce tuja mu Rwanda aho bamwe bari barashatse kwitoza amatora ya president yo mu kwezi kw'indwi umurwi ujeje gutunganya amatora ntubahe uruhusha batangaza ko bagiye kwitwarira uwo murwi bawagiriza gukora utigenga Eric bagira ubusa adufite ibindi kuri no nkuru
Kuitariki ya gatandatu z'uku kwezi nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje urutonde rw'agateganyo rw'abakandida buzuje ibisabwa kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ku isonga haje Perezida Paul Kagame watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, na Bwana Filipo Mpayimana umukandida wigenga. Abakandida batandatu bigenga kuri uyu mwanya komisiyo y'igihugu bose yavuze ko batujuje ibisabwa. Abo barimo Jean Banda, Diane Shimarwigara, Eliman Imanirareba, Thomas Habimana, Innocent Hakizimana na Barafinda Sekikubo Freddy. Bose bagahura kuko batarabashije kugaragaza imikono 12 muri buri karere ishyigikira kandidatire zabo. N'ingingo ikumira bidasubirwaho bagaragajwe ko ibyangombwa byabo bituzuye kuko komisiyo y'amatora yavuze ko nta wemereye gusubira gushakisha indi mikono. Avugana n'ijwi rya Amerika Hakizimana yasobanuye ko nyuma yaho komisiyo y'igihugu y'amatora imugaragarije ku rutonde rw'abatujuje ibisabwa bwake yayitura. Avuga ko yatanze ubujurire mu nyandiko kandi babwakiriye bakajya banaganira kuri telefone.
We yansubije ubutumwa butugufi kuri telefone ko bagiye kubwira ku kibazo cyacu bakadusubiza. Ariko n'isaha yananiwe kudusubiza. Nukuvuga rero twe twumva yuko yagiye kubaza umukuru w'igihugu akanga ko abakandida bigenga bahangana nawe kubera ko abona ko dufite ingufu. Rero nta kindi twakora. Bigikurikiyeho mu rutonde n'urusohoka turarega igihugu mu rukiko rw'ikirenga ariko ntabwo twabikora urutonde rwa burundu rutarasohoka.
Mu myumvire ye uyu washakaga guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka hari inenge abona kuri komisiyo y'igihugu y'amatora.
Ni ukuvuga komisiyo yo mu Rwanda ishinzwe amatora mbese ikorera mu kwa kw'ishyaka rya FPR kuba abantu barasohotse bemerewe gukora urutonde rw'agateganyo bakagerekaho ingingo batigeze baduhugurira neza kandi twese twarayiguyemo imikono kandi itari mu mabwiriza mu bitabo baduhaye byasohotse.
Undi mukandida wigenga komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko hari ibyangombwa tujuje n'umwari Shima Rwigara. Hari ku nshuro ya kabiri agaragaje uwo muhate muri aya matora y'umwaka w'2024 kuko mu mwaka w'2017 nabwo Diane Rwigara yashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntiyabigeraho. Uyu wasanga komisiyo ifite undi murongo. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Diane Shima Rwigara akavuga ko hari iby'abashinzwe gutegura amatora bakwiye guhindura mu mitegurire yayo.
Ushobora kuzuza ibyo basaba byose ndetse ukanabirenza ariko ugasanga barakwangiye. Hakaba hari undi utarasinyishije cyangwa wasinyishije akarere kamwe cyangwa tubiri ugasanga we baramwemereye. So icyahinduka nuko bagendera ku byanditse, ku byo baduha, ku byo badusobanurira, aho kugendera ku bindi tutazi. Bashatse kutambuka watambuka ariko batabishatse icyo bakora cyose ntabwo uzatambuka.
Nta mukandida n'umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika wemeza ko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje mu mucyo urutonde rw'agateganyo ku bagomba kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bwana Barafinda Sekikubo Freddy nawe yagonzwe no kubura imikono. Mumboni ya Barafinda warugarutse ubugira kabiri mu ruhando rwa politiki kuri uyu mwanya asobanura ko aticariyeho nyuma yo kutakirwa na komisiyo y'amatora.
Twemeranyije ko tugomba gushirwa ku rutonde nk'abandi bana bose b'igihugu tukiyamamaza hanyuma twese tugasishurwa n'abaturage rubanda.
Kuri Bwana Barafinda nawe asanga hari icyagombye gukorwa mu mugambi wo kudakumira abashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka.
Ibisigaye rero ni ikibazo cya politike tukanegosiya abakandida bose twese uko twatanze kandidatire tumanuke ikibuga cya politike twiyamamaze none dusifurwe n'abaturage bitewe n'amajwi baduhaye bitewe n'ukuntu umuntu yagaragaza imigabo n'imigambi ye muri rubanda. Rubanda ruba ari rwo rudukiranura ruraramye kuko nirwo dukorera, ntabwo dukorera neke akanama kabamukeba.
Kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru Ijwi rya Amerika ntiyari yakabashije kumenya niba mu bakandida batandatu bigenga hari uwaba yarabashije kuzuza ibisabwa. Mu bihe bitandukanye twahamagaye abategetsi ba komisiyo y'igihugu y'amatora ariko ntibyadushobokera kubavugisha. Ntibanasubisha ubutumwa twabandikiye kuri za telefone zabo ngendanwa kuri iyi ngingo. Kurundi ruhande ubwo madamu Odagasinzi gukuri iyi komisiyo yatangaza urutonde rw'agateganyo kubemerewe kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora y'uyu mwaka yashyizeho ikitonderwa. Gasinzi rwashimangiye ko ibituzuye kuri lisiti y'abashyigikiye umukandida wigenga bidashobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatanu ariko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza urutonde ndakuka rw'abazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Hatagize igihinduka ku rutonde rw'agateganyo rukagaruka ari rwo rutonde ndakuka, abakandida bakongera kugaragara mu kibuga cya politike ni nabo busanzwe bahatanaga mu matora ya 2017. Ni amatora Perezida Kagame yegukanye ku bwiganze buri hejuru ya 98% by'amajwi. Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric, urakoze. Duce tuja muri Tanzania ho mu gihe hasigaye amezi ari munsi y'umwaka kugira ngo leta y'ico gihugu ishe mu ngiro umugambi wayo kwirukana impunzi zose z'Abarundi barimo n'abadashaka guhunguka. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwatangaje ko bugiye gutanguza amatohoza n'ibiganiro cane cane ku Barundi batifuza gutahuka. Inkuru y'umenyesha makuru James Jovine.
Iyo ngingo ije nyuma y'ugwamo gwishi gw'amashirahamwe aharanira gateka k'impunzi asaba leta ya Tanzania kudashira mu ngiro umugambi wo kwirukana impunzi z'Abarundi. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Hamadi Masauni niwe yashikirije iyo ngingo mu nama yabereye mu ntara ya Kigoma kuri uyu wa kane. Ni inama yahuje abategetsi ba leta ya Tanzania HASER n'andi mashirahamwe yita ku mpunzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Umushikiranganji Hamadi Masauni ashimangira ko amatohoza akomeye no kumviriza ibibazo ku muntu umwe umwe bizokogwa ku mpunzi zose zizoba zisigaye mu nkambi hisunzwe amategeko agenga impunzi n'ay'igihugu. Nyuma yo gutahukana impunzi zose zidashaka gusobanura neza impamvu zikomeye zatumye bahunga.
Sisi kama serikali wajibu wetu kuendelea kuwaelimisha wakimbizi kuhusu umuhimu wa kurejea nyumbani katika kuleta maendeleo.
Twebwe nka leta ya Tanzania ni ngombwa ko tubandanya guhimiriza impunzi gutaha kujya kubaka igihugu cyabo. Bikiriye mu nama nyabutatu yabaye mu mwaka uheze twasanze igihugu cy'u Burundi gitekanye. Ku bw'ibyo impamvu zatumye bahunga zaraheze, gutyo leta ya Tanzania itegekanya gukora amatohoza y'impamvu zatumye bahunga. Nitwasanga zidakomeye tuzobatahukana bose.
Kuwahoji ndugu zetu wakimbizi kutoka Burundi, kwa nini wanashida kurejea nyumbani, na kupima sababu watakazotoa kama zinawapa sifa ya kuendelea kuwa wakimbizi na kisha kufanya maamuzi sahihi kama nchi.
Ikindi umushikiranganji Masauni ashimangira yuko kiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kizorangira mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo. Leta y'u Burundi, ya Tanzania na ASER bavyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze.
Serikali ya Tanzania hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa hamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana.
Twebwe nka leta ya Tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhibiriza impunzi gutaha ku bushake. Icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu. Izi ngingo turi ko turafata ntimuzibone nk'uko twanka Abarundi, siko biri. Gusa tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Aidha, utekelezaji wa maazimio yetu leo itazingatia sheria za ndani, sheria za kikanda na sheria za kimataifa ili kuhakikisha kuwa ndugu zetu wanapata suluhisho la kudumu kwa usalama na kwa heshima.
Gusa misi yose impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zihamagarira leta ya Tanzania gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Leta ya Tanzania nukuri twayisaba nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu, itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nk'uko ari umuvyeyi, kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kuba ko bashobore kuyante kuzibona. None mwumva nk'uko batwakiriye badukunda, nibadukundi ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisavye yuko botugwanira.
Mudufashe kabisa, muraho ukuntu twihweza ikibazo cyacu kije mu ngiro, kuko mu Burundi ntugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza. neza.
Ibyo kandi byasabwe n'ubusanzwe n'andi mashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi. Umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi ku bushake watanguye kuva mu mwaka w'2017. Leta ya Tanzania iri mu migambi yo gutahukana impunzi zose zisigaye mu nkambi za Nditana Nyarugusu, yumvikanisha ko amahoro yagarutse mu Burundi. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika. Uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi aca ijya nino akakabazo. Urwango n'urugomo bigenda vyongera bizogira izihe ngaruka ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 uno mwaka. Thomas.
Southern Poverty Law Center, SPLC, mu magambo ahinnye, ni ikigo cy'ubushakashatsi n'ubuvugizi mu birebana n'uburenganzira mboneragihugu, civil rights mu Cyongereza cyangwa droit civil mu Gifaransa. Ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Montgomery, umurwa mukuru wa leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu. Mu cyegeranyo yashyize ahagaragara mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu, ivuga ko mu mwaka ushize w'2023 hariho imitwe itemera guverinoma 835 yavuye kuri 72 mu 2022, yiyongeraho rero indi mishya 133. Naho imitwe igenda ibiburwango yari 523 mu mwaka w'2022, yiyongeraho indi mishya 72 igera kuri 595 mu 2023. Yose hamwe uko ari 1430 igizwe ahanini n'abazungu bumva ko bagomba kuba hejuru y'abandi. Nk'uko abashakashatsi b'ikigo SPLC babisobanura, imvugo, imyitwarire, ibikorwa, ubuhezanguni n'ingengabitekerezo by'iyi mitwe yose byibasira cyane cyane ku isonga abitwa LGBTQ+, aba barimo abakundana bahuje igitsina n'abihindura igitsina bavukanye. Iyi mitwe ntisiga inyuma kandi abimukira, abadasangiye ibara ry'uruhu n'abayoboke bayo n'abanyakamwe mu myemerere. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, RG Cravens, umushakashatsi mukuru wa SPLC, asobanura ko iyi mitwe igenda irushaho kujya mu bya politiki ifite umugambi ishaka kugeraho.
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year.
Abaheza nguni, abo badashaka demokrasi ihuza bose, bamaze umwaka bacengeza amatwara yo kwigomeka ku gihugu. Bakuririza urwango ko ariyo nzira nyayo, bigisha ko guverinoma n'andi moko bahora babagambanira. Bagambiriye kandi barimo baritegura kwangiza amatora twimirije imbere. Kurwanya ubudasa ni ukurwanya uburenganzira bwa bose bwo gutora, ni ukurwanya demokarasi ubwayo.
In our history, to limit pluralism, it's to limit participation, it's to limit democracy itself.
Perezida Joe Biden, kandida w'ishyaka ry'abademokrata, yemeza ko uwo bahanganye Donald Trump abifitemo uruhare kandi ko ari we ushobora kubambira urwango mu matora yo mu kwa 11.
Sinzareka Donald Trump ahindura Amerika igihugu kitemera ubupfura n'ikinyabupfura kitubaha abantu. Nzavumwe nindeka Donald Trump ahindura Amerika igihugu cyuzuye umujinya, umubabaro n'urwango.
Trump, kandida w'ishyaka ry'abarepublikani, ntahisha ibitekerezo bye ko ashyigikiye imwe n'imwe mu mitwe iri ku rutonde rwa Southern Poverty Law Center, SPLC. Urugero ni nk'uwitwa Moms for Liberty. SPLC ivuga ko uyu mutwe uri mu rwego rw'iyabahezanguni itemera guverinoma, by'umwihariko itemera uburezi kuri bose mu mashuri.
The radical left is even slandering Moms for Liberty.
Abaheza nguni bo mu buharanira impinduka zijyanye n'igihe tugezemo barasebya Moms for Liberty mu byo bita imitwe y'urwango, ngo muri umutwe w'urwangora. Muranyumvira namwe ngo Moms for Liberty ni umutwe w'urwango koko?
Can you imagine Moms for Liberty hate group?
Ijwi rya Amerika yasabye ikiganiro na Moms for Liberty, ariko iri shyirahamwe ryanze kuyivugisha. Gusa rero abakurikirana uko uru rwango rwa politiki rugenda rwiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba abakandida kwirinda gukoresha imvugo ya rutwitsi ku kugira ngo itazavaho ibyara urugomo n'ubwicanyi muri iki gihe gisatira amatora yo mu kwa 11.
Thomas Kamirindi, urakoze. Ni no kuri we duceye dusozerera ano makuru no mugoroba. Ndabashimire inshuti bakunzi ko mwaduteze abiri kuri micro mari kumwe na Diane Nininahazwe yakoze Nadia Taha hamwe na engineer bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Etienne Karekezi yaraduhagarikiye nawe nyene yakoze ku izina ry'abagenzi bacu. Ekipe no mugoroba twese tubipfurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu. Turongera mu biganiro vyaho bukera mu dare ahajyana hatajyana hararumwase.